Vodani mnandi uthato yayini lapha okunceda ubani qonde ngomthetho omtsha eMzantsi Afrika womhlala phansi obizwa i-two-pot ozokugaleleka kungekudala. Makhe sincokole ke uba kwenzeka ntoni xa uthatha umhlala phansi. Njengangoku xa uthatha umhlala phansi uya kuzuza isixa semali eyingqokelelo yayo yonke imali oyilondolozileyo kunye nayo yonke inzala oyizuze ngeli thuba. Kwinzuzo yakho iphelele ipension uya kuba nakho ukutsala isixa semali esinye kokuthathu ekhulwini ze isibini kokuthathu ekhulwini sisetyenziswe njengenzuzo eyingeniso kuwe. Xa ngaba unepension okanye i-provident fund ungayitsala yonke imali yakho xa urhoxa okanye uyeka emsebenzini. Ukuba uyayitsala imali zoyichithe oko kuyasehlisela isixa semali uya kuyifumana xa uthatha umhlala phantsi. Yaye ngaphantsi kwalo mthetho ulawulayo xa ngaba une-retirement annuity okanye i-RA njengoko abantu beyibiza njalo, umthetho uthi uya kuyitsala mhla uthatha umhlala phantsi. Ngoko ke makhe sincokole ngalo mthetho omtsha womhlala phantsi obizwa i-two-pot oza kuqala nge-1 kuSeptemba. Kubalulekile uba uqonde uba lo mthetho omtsha uza kuchaphazela wonke umntu olondoloza umhlala phantsi wakhe. Ulungiselelwe ukwenza izinto ezimbini. 1, ukunceda wena uba ukhusele ulondolozo lwakho lomhlala phantsi uze ube nemali eliqela xa uthatha umhlala phantsi. 2, ukuba uncedakale kwisimo esingxamisekileyo sezimali ngokufikelela kwisixa esithile semali oyilondolozileyo kube kanye ngonyaka phambi kokuba uthathe umhlalaphantsi. Idityiwe uba yinqubo ye-two-pot kuba iza kuthatha konke ukulondoloza kwakho kwexesha elizayo okwenzileyo emva kwe-1 kuSeptemba 2024. Kufakwe kwiimbiza ezimbini ezohlukeneyo. Eyokuqala ibizwa imbiza yomhlala phantsi, i-retirement pot, ze eyesibini ibizwe imbiza yokulondoloza, i-savings pot, kwakule ngxowa yemali inye.
Khawumeke ndinomdla, khawucacise ukuba izawusebenza njani le nto.
Ngowe-1 kuSeptemba 2024, i-10% yolondolozo olukhoyo lomhlala phantsi ukufikelela ku-R30,000 liya kususwa kwingxowamali yolondolozo lwakho yomhlala phantsi olukhoyo lube yimali yokuqala ukungena kwi-savings pot yakho. Akusayi kwenziwa naluphi na ulondolozo ukongeza kolu lukhoyo ukusukela ngowe-1 kuSeptemba 2024 kusasebenza le mithetho ikhoyo yolondolozo. Kodwa ungaxhalabi, ulondolozo lwayo yonke le mali iseyakho yaye uya kuyitsala njengenxalenye yenzuzo iphelele xa uthatha umhlalaphantsi. Ngoku ke makhe sikhangele ezimbiza zombini kufutshane. Ukusukela ngowe-1 kuSeptemba 2024 xa usungulwa lo mthetho mtsha we-two-pot, ingxenye ezimbini kwezintathu ekhulwini yemali oyilondolozileyo iya kungena kwi-retirement pot yakho entsha. Nangu ke umzekelo wendlela esebenza ngayo. Ukuba ulondoloza i-900 rhoqo ngenyanga, i-300 iza kungena kwi-savings pot yakho, ze i-600 ingene kwi-retirement pot yakho. Awusayi kuzikhethela uba yimalini efakwa kwimbiza nganye, uya kuyibalelwa ngokuxhomekeka kwimali oyilondolozayo. Kubalulekile uba uqonde uba imali ekwi-retirement pot yakho uya kuyitsala kuphela xa uthatha umhlala phantsi, xa uyigqithisela okanye usweleka. Injongo yale retirement pot kuqiniseka uba unayo imali eyoneleyo xa uthatha umhlala phantsi. Uya ukuthi ke xa uthatha umhlala phantsi ube nako ukuzithengela ingeniso yenyanga zonke ngale mali ebizwa ngokuba yi-annuity income, yinto efana nokufumana umvuzo rhoqo ngenyanga noxa ungasaphangeli.
Kulungile ke ndiyakuva. Kuba ubuthe imbiza zimbini. Kukhontoni kule yesibini.
Enye yemali kwezintathu ekhulwini oyilondolozileyo iyakungena kwi-savings pot yakho. Imali ekwi-savings pot yakho uyakuyihlawulwa xa uthatha umhlalaphantsi. Kodwa into ebalulekileyo uba uyazi ngale savings pot kukuba uyakubanako ukutsala isixa esithile sale mali ikulembiza kube kanye ngonyaka xa ngaba unesimo esinxamisekileyo ngokwezimali.
Inika umdla yonke le nto. Into ethetha ukuba imali esiyibekele umhlalaphantsi ngoku iquka nokulondolozela isimo esinxamisekileyo sezimali.
Ewe kunjalo kanye. Kodwa khumbula uba uvumelekile uba utsale kube kanye kuphela rhoqo ngonyaka ngobuncinanane bokutsala obuyi 2000 rand. Ukhumbule kanjalo uba nayiphi na imali oza kuyitsala kule mbiza iyakutsalelwa irhafu ngoko itsale kuphela xa uyifuna ngenene. Ungalibali ke ukuba eyona injongo iphambili kukuba ulondoloze imali eyoneleyo kumhlalaphantsi wakho. Ngoko kulumkele ukusoloko utsala imali maxa onke kwi-savings pot yakho xa ikhona indlela. Ukhumbule ukuba imithetho esebenzayo njengangoku yomhlalaphantsi kusalawula yona kulondolozo lwakho. Imithetho emitsha yentsha i-two-pot iya kusebenza kulondolozo olutsha lomhlalaphantsi oluqala ngowe-1 September 2024. Qiniseka ukuba unolwazi lokuba isebenza njani inqubo yomhlalaphantsi ebizwa i-two-pot phambi kokuba iqaliswe ngowe-1 September 2024. Enye into, qiniseka ukuba thina sinayo inombolo yakho echanekileyo ye-cellphone ezincwadini zethu ukuze sikwazi ukukuthumela yonke ingcaziso ebalulekileyo ekufuneka uyazile. Ngoko zilungiselele i-two-pot. Thumela uhi ngoWhatsApp ku 0860-933-333 ze ukhethe i-two-pot. Downloada i-Old Mutual app okanye ungene ku-oldmutual.co.za/two-pot. Ukulungisa inkcukacha zakho zoqhagamshelwano ze ufunde lukhulu okanye uthethe nomcebisi wakho wezezimali ngeenjongo zakho zomhlalaphantsi nezinye iimfuno zakho zezimali. Oh, nansi enye indawo ebalulekileyo. Ukuba ukudala bakho bebungaphezu kweminyaka eyi-55 ngomhla weyi-1 ku-March 2021, kuya ukusebenza imithetho ehlukileyo kuwe. Nceda uthethe nomcebisi wakho wezezimali ufumane ingcaziso ethe vetshe. Siyakubulela ngokubukela. Hlala ubukele ukuze ufunde lukhulu ngomtsha umthetho wezomhlalaphantsi obizwa i-two-pot. Uhlale uzilungiselele.